Sinibingeleleke kuzo zonke indawo la kufinyelela khona ke umsakazo iVoice of Pixley FM eyaziwa ke njenge Fallcrest on Radio. Sibuyile ke bahlali, sibuyile ke baphathi kunkonzo yethu ke sihlale sinayo ke le inkonzo yama starter esihlelelwa ke ubaba uEugene umpostoli wakwaMdluli. Nawe ke mangabe ufuna ke ukusondela la emsakazweni usiphe izwi, xhumana ke naye mpostoli wethu Eugene Mdluli. Namhlanje ke si decide ke ukuchintsha izinto ukuthi cha angeke siloku sikhuluma nga Eugene Mdluli osikhoordinatela le inkonzo zethu zama starter la sidla khona ke ukudla ke komphefumulo la sindlalela khona ke izwi abahlali ke o noma abazalwane abazophuma babheke ke einkonzweni ngokuhlukana kwazo la bazofike balidle khona kahle einkonzweni ngaphandle kokumosha isikhathi ke siyongena ke kuyo yonke ke inkonzo sinamukele nje kuyo yonke iPixley ngokuhlukana kwayo sinamukele eTaggakraal, Bergkop, Amasfort, Vagastrom singakhohlwa ke nakhona la ekhaya ke eVukuzakhe. Aphandle kumosha isikhathi baba mpostoli sawubona sawubona.
Siyabingelela Mtimande, siyabingelela emakhaya, sanibonana emakhaya eDr. Pixley kaIsakaseme local municipality na wonke ama surroundings. Namhlanje sidonsa KZN silethe duzane, sidonsa iGauteng silethe duzane, sidonsa iLimpopo silethe duzane, sidonsa iAfrika yonke siletha eduzane, sithi mhlaba jikelele ngena hozo uzosijoyina. Akumnandi ukudla isidlo sasekuseni sinonkulunkulu, awukudle nathi namhlanje. Ngithi nje ngiyabingelela msakazi, ngiyabingelela wonke umuntu okhona nosilalele namhlanje.
Bonge baba mpostoli Mdluli, today you are the host, so we call hosting your show. Mhlawumbe ke nje ngokuphandle kumosha isikhathi asikudedele ke mpostoli uthathe indawo usintroducele iguest yakho.
Siyabonga kakhulu. Sanibonani emakhaya, siyabingelela kakhulu kakhulu kakhulu. Siyajabula ukuba nani kwi-Starter Sundays. Namhlanje ke ngithe angibe khona ngiphushe i-show ngihambisana ke naye ke uMtimande. Namhlanje our guest it's a man of God esuka all the way from KZN Newcastle osizweni eMadadeni bayamazi, eBlackbush bayamazi, eNtendeka bayamazi, umpostoli S Mlalazi uzo introduce. Baba sawubona Mlalazi baba.
Ayibonge mpostoli omkhulu, siyabingelela egameni lika Jesu, sibingelele nako umsakazi uMtimande nabalaleli bonke, siyabingelela egameni lika Jesu.
Namhlanje sithe si Voice of Pixley sikumeme baba Mlalazi kwi formerly known as if Fallcrest Online Radio sithi ke sizoqala nawe usuku lwangesonto. Ubani umfundisi uMlalazi, ngoba kuthiwa nje umpostoli uMlalazi, ubani umpostoli uMlalazi nje kafuphi?
Umpostoli uMlalazi indoda nje ekholwayo ukuthi uJesu yiNkosi nomsindisi wafa wavuka, indoda eyenzelwa umusa ela eNewcastle ebandleni iTower of Grace Ministries la ngisebenza khona wona umsebenzi weNkosi wokushumayela. Amen.
Siyabonga. Awusiphe njani, kwenzakalani, ubona kanjani ukuthi kufanele ukuthi wenze lo msebenzi? Night of Grace sikhona, kwenzakalani mfundisi?
Ubezo uNkulunkulu uNkulunkulu okhulumayo umuntu amuzwe bese ayakuthuma, cishe ayiphelele ekubizweni, uyabizwa bese uyathunywa ukuthi noma uzama nje izinto inqabe, kugcine kuphumelele lokho okufunwa iNkosi. Hayi ma iNkosi sikwehluleke, ugcina nje usulandela lokho iNkosi nje ekushoyo kwaphela nje.
Tshela mina baba Mlalazi, ubizo lwakho lifika nini, ukuphi, wenzani emva kwaloko Night of Grace?
ubizo umpostoli omkhulu lifika ngo nyaka ka 99 ngisindiswa kungesonto ngiphoqo omunye umfundisi kuye enkonzweni ngafika asindiswa ke kwase kuthi ngelanga le ngolesithathu lwakhona inkosi yayisiya khuluma nami kodwa ke kwayinto ethatha isikhathi ukuthi kufikela umbono uqala khona ngoba nami ngisakhula ngangisakhula enkosini ngisakhula futhi nasobizweni ke kodwa ke ibandla i Tower of Grace cishe siphethe unyaka wesithathu njengamanje ngoba sikhonza.
Awu mfundisi siyabonga kakhulu mfundisi inyanga yamadoda le umlayezo wakho uthini madodini neinsizwa ngaphambi kuba sizweni.
Ngingathi mina emadodeni uNkulunkulu uNkulunkulu weorder noyihloniphayo iprotocol indoda yabekwa yaba yinhloko manje ke ingakho uma ufika lapha ensimini kuduka abantu ababili uAdam noEva kodwa uzwakala uNkulunkulu ethi Adam kuphi na akambuzwe uEva ngoba wazi kahle ukuthi makutholakala uAdam na kanjani uEva uyotholakala bengifisa ukuthi amadoda mhlamba wabuye kumkhonzeni uNkulunkulu angasithumela amakhosikazi neingane kuphela ngoba uNkulunkulu uNkulunkulu weprotocol uyakholelwa ekuthenini lo kwatholakala indoda na kanjani impostoli omkhulu umama nabantwana bayalandela.
Yes, yes. Balalela emakhaya lo mzwayo lapha isivakashi sethusuku kuma Sunday Sundays ubaba umpostoli umlalazi use Tower of Grace use eNewcastle. Ngiyafisa nje nisilandele la einkundleni zokuxhumana si live and exclusive kuwo wonke ama media platforms our VOR Voice of Pixley silandele wena mlaleli ekhaya. Now sesiya ezweni sizozwa uNkulunkulu ekhuluma nawe lapha ekhaya prepare your heart prepare your mind prepare yourself ukuthi ke nomuzi uNkulunkulu ukuthi ke yana usuku lwethu namhlanje isikhathi isikora past 9 ekuseni umsakazo iVoice of Pixley uhleli nompostoli wakho uyuthi nomdluli kukhona umpostoli umlalazi isimenywa sethosuku enkinobheni sinobaba umtimande umsakazi lapha ku production mfundisi singabakho khuluma inhliziyo kaNkulunkulu bese thina silalela ukuthi uNkulunkulu ukuphethiseni namhlanje emsakazweni.
Angibonge baba ngaphandle nje kokuchitha isikhathi ngiyacela sifunde incwadi yamakhosi oqala ichapter 20 ngenxa yesikhathi sethu ngiyofunda iverse elilodwa bese ngizochaza uverse number 11 ufundeka kanje amakhosi oqala uchapter 20 verse 11 uthi yayisiphendula inkosi yakwa Israel ithi khulumani kuye nithi obhinca izikhali makangayigabisi njengoyikhumulaya ngiphendi yayisimkomithi obhinca izikhali makangayigabisi njengoyikhumulaya mhlambe senzeleke nalaba abafundile sibafundele ngesingisi ivesi elifanayo uverse number 11 uthi yena the king of Israel answered tell him let not he who puts who gets on his harness boast as he who puts it off. Ngifisa sikhulume ngesihloko esifishane sithi sona power in weakness akhona amandla ebuthakathakeni.
Amen.
Ngikususela entweni ethi la sifunda khona amafunda amavesi angenhla kunenkosi yaseSamaria ogama layo kuthiwa uAhab. Elwa enye inkosi okuthiwa uBenhadad uhamba namakhosi awu 32 kushuthi bawu 30 amakhosi awu 33 kanye namasosha abo azovimbezela le ndoda okuthiwa uAhab babefika abahlala esangweni kungangeni isinkwa kungangeni impuphu kungangeni lutho bese bethi ke lethani eninako kwenza ukuthi senivulele nizothola ukudla. Okokuqala ke mayifika ekhuluma lo baba ufika athi yena ingane zakho isiliva lakho igolide lakho namakhosikazi akho kungokwami ngoba senginivimbezele kanjena kuthiwa lo baba uAhab wayesekhuluma namakhehle endawo ukuthi kwenziwa njani makunje besadingida leyo ndawo waphinda wabuya lo wathi ke hayi ke okuhle ngiyokuthola ngiyakuthatha kungokwami. Amakheshi endawo ayisethi ke ku-Ahab umtshele ukuthi ngeke ize yenzeke lento ayikhulumayo. Wayeseletha lesisaga noma ethi yona ninenithunywe yamba niyomtshela ukuthi ke obhinca iyikhali makangayigabisi njengokhumulayo. Lesi statement sichazani? Sichaza ukuthi osaya empini akangakhulumi sengathi usevela khona, akangabi arrogant akhulume sengathi usenginqobile kanti asikakalwi. Kuthiwa lawo mazwi amcasula lo ngenxa yokuthi ke uzizwa etelelekile. Ukuthi ke hawu ngathi simvimbezele sibaningi kangaka, yena aphendule kanjena. Now ke ngiyazi ukuthi isikhathi esiphila kusona kuhamba hambe kufike la sivimbezeleka khona, ngabe uyakholwa ngabe awukholwa, isikhathi la uphelelwa khona amandla nesitha sikutshela ukuthi ayikho into yakho, buka usenamali, buka ufundile, buka ubuyile emendweni, indaba yakho iphelile. Le nto eyenziwa ilo mzalwane ilo baba lo ithi ayifane nalento eyenziwa uGoliath mayevimbezela isizwe sakwa-Israyeli, athi ngikhipheleni indoda ngoba nginawo amandla, uma nje ngike ngayinqoba leyo ndoda-ke hhayi singabeni. But now lesi statement-ke sika-Ahab esithi oya empini akangakhulumi ngathi usebuya khona, siletha umqondo umphostoli nabalaleli othi wona nanoma ngabe usuvinjezelwe isitha, noma ngathiwa uvinjezelwe yiphi inkinga, ungasali usunikezela uthi hayi kuyafana kuphelile imali ayikho, kuyafana isonto liphelile, kuyafana izwe lakithi linjena, ngoba kusuke kusayiwa empini. Okhuluma ngokunqoba ubuya khona, hayi ngoba esaya. So lo baba umi nje kuleso statement ukuthi ke noma sibuthakathaka singenawo amandla, kodwa simile ekuthenini ke akhona amandla ebuthakathekeni, ngoba kushaya abantu uyathola ukuthi kuyavama uNkulunkulu nayizosebenza asebenze ngezinto ezibuthakathaka, izinto enganawo amandla, izinto engathembise ngani. Uke wathi ku-Israyeli, angikukhethanga ngoba uyisizwe esikhulu, kodwa ngikukhethile nakuba ubumncinyane kunazo zonke. So ukande nokuba buthakathaka akusho ukuphela kwakho, kodwa kuveza ithuba lokuthi uNkulunkulu angenelele. Many a time abantu banqika ekuhlakanipheni kwabo, ey'malini zabo, kube abantu abayikhonayo bese i-focus yabo inganamatheli enkosini. Le ndoda yokuqala uBenhadadi ibizoba nawo amandla ngokubuka inani lamakhosi ehamba nawo, ibinganqoba le ndoda, kodwa yashawa i-arrogance yokuthi musi nginabo bonke abantu abangangilekelela kulempi ngizoyinqoba. Kanti lono ovinjezelwayo wakubona ubuthakathaka bakhe, wasuyenqika-ke enkosini ukuthi noma ngibuthakathaka ukhona onamandla kunami. Lithi iBhayibheli-ke kwavela izwi lesiprofethi elithi lona ungayikhathazi ngaye, uyonqoba nokunqoba. Uma uqhubeka nje uyathola ukuthi wanqoba-ke. Le nto ibesishiya umbuzo owodwa othi wona, angiyena uBenhadadi mina, angiyena pho ngingenaphi kule ndaba, la ongena khona isekutheni mina angazi ukuthi ubhekane nani, angazi yini le esicabangisa intambo noma ushevu noma yini embo osuyicabanga, ngoba kubukeka sengathi akuyeki phambili noma uyehlulwa. Ngizokhuluma njengomuntu uNkulunkulu ukuthi kunamazwi akhulunywa uDavide mayefunda incwadi kaMahubo chapter 20 verse number 7, uthi abanye bathembele ey'nqoleni, abanye bathembele emahashini, kepha thina siyawukhumbula uJehova uNkulunkulu wensindiso yethu. nakuyiwa empeni ubuningi bamahashi ney'nqola kokufaka kwi-advantage yokuthi nakanjani uyehlulwa. Kodwa uDavid usho le statement sokuthi mayeyibuka iy'nqola namahashi zinamandla, kodwa uyabona ukuthi ubuthakathaka lobo uma uNkulunkulu engekho. Wayesethi-ke cha, thina siyakhumbula igama likaJehova nasebuthakathakeni bethu, asizukubuka iy'nqola, asizukubuka amahhashi, kodwa siyothemba igama likaNkulunkulu. Ebuthakathakeni bethu uNkulunkulu ungamandla ethu, noma singekho baningi, kodwa uma uNkulunkulu emi ngakithi sibaningi. Namhlanje kuseni ngizokhuluma nomuntu othi-ke kulobo obuthakathaka iplatform enhle noNkulunkulu angasebenza ngayo ukufeza amandla akhe. Kakade thina asihambi ngamandla, sihamba ngamandla kaNkulunkulu. Uke wathi omunye khona la encwadini yeBhayibheli, uma ufunda nje izikronike, 2 Chronicles chapter 14 verse number asap, maye ngabe ehlaselwa uZera umTopiya, naye ibuka nje into abhekane nayo ukuthi namandla kunayo. Uzwakala emthandazweni ethi kuNkulunkulu akuyona into enzima kuwe Nkulunkulu ukuthi ungasindisa ngenani elikhulu nangenani elincane. Hlale phansi wabuka ukuthi we are outnumbered, lempi ngeke si inqobe, we are weak, there's no strength in us. Kodwa ke wayesethi thatha ithemba lakhe walibeka enkosini, ilapho kuvele khona amandla. Amandla kaNkulunkulu avela khona ebuthakathakeni bethu, la kuma khona ingqondo yethu, ila kuqhubeka khona ingqondo kaNkulunkulu, la kuphela khona iy'mali zethu, ila uNkulunkulu eqhubeka khona. Lalelani bazalwane bami ekuseni, sibheke ey'nkonzweni. Kune-statement esithi-ke majority rules, kuya ngokuthi bawungaka bayivumayo lento, noma ngabe i-right noma ngabe i-wrong, kodwa uma bebaningi iyamukelwa leyo nto-ke. Thina esuke i-minority noma ngathiwa si-right kangakanani, kodwa sihlulwa inani. Ngizokhuluma into ethi mina, when God is on your side, one is a majority. Uma uNkulunkulu engakuwe noma eyedwa yena, kodwa ubuningi lobu obunamandla ngaphezulu kwalaba obhekane nawo. Khohlwa ubuthakathaka onabo, khohlwa okungahlangani, kodwa bheka kuNkulunkulu. Mayemi ngakuwe labo obhekane nabo bancane kakhulu. Ke wakhala omunye umfana ebona impi imhlasele la eBhayibheli, lithi iBhayibheli u-Eliya wathandaza wathi, oh Nkulunkulu awuvule lo mfana azobona. Lithi iBhayibheli naseyigodini kuney'nqola namahashi omlila, wabonakala wona ngamehle enyawo, ayabonakala. Sometimes uyibona uwedwa, uyibona uyekelele, ubona ngathi hayi kuphelile ngendaba yami. Mina ngizoxoxela into ekuseni yokuthi indaba yakho ayikakapheli. uNkulunkulu mile ngakuwe, noma engabonakala kusenandaba. Engani vele asihambi ngokubona, sihamba ngokukholwa. Izinto eyiphazamisa abantu yizinto abayibonayo. So-ke uma ngabe ubona izinto zikuqeda amandla, shifta indlela owenza ngayo. Ungamsahamba ngokubona, hamba ngokukholwa, ngoba there is power in weakness. Njalo uma ubuthakathaka kuvela uNkulunkulu eveza amandla. Akekho umuntu obuthakathaka odinga amandla, o-strong odinga amandla. Ababuthakathaka abadinga amandla. That is why lithi iBhayibheli uyena onikeza amandla koyethileyo. Ekuseni, there is power in weakness. Indaba yakho ayikakaphela. Ungathuswa yilaba sebehlomile bezokuhlasela nabazokuvimbezela, ayikakapheli le mpi. Lisho njalo izwi leNkosi ekuseni ukuthi osaya empini akangakhulumi engathi usenqobile. Mina ngifuna ukukhuluma nalona engithi kuyena, osaya empini akangathathi sengathi usehlulwe, noma ngathiwa obuthakathaka, ngoba ukhona uNkulunkulu ongama ngakuwena, khona uNkulunkulu ongakulwela, khona uNkulunkulu ohlele mbamagebhugebhu, khona uNkulunkulu ongasinqoba leso simo obhekane naso. Qina nje enkosini nasemandleni aye amakhulu. Ungaqini kumfundisi, ungaqini enkosini, ungaqini esontweni, ungaqini, kodwa qina enkosini. Your power is in God. Nakuba kuthiwa uweak kangaka, kodwa uNkulunkulu may ngapha ngakuwena your weakness become strength. Nkosi yomusa inibusise ekuseni.
Siyabonga kakhulu mfundisi. Siyabonga nje kuna kunento nje embalo ngifuna nje sindlule kuyona ukuthi kena ngisho noma ngabe isimo obhekana naso singaphezu kwakho akusho ukuthi kumele ulahle ithemba. Uthini mfundisi?
Baba, ithemba alilahlwa, bangabe uzulilahlile licoshe ngoba ayikho nje thina into esiphila ngayo ngaphandle kokwethemba uNkulunkulu. Noma ngathi ushayeke kangakanani, mana nje kumthembeni uNkulunkulu, asinayo uplan B. Plan B is uplan A, uNkulunkulu nje kuphela okumthemba kumnyama kubovu.
Akusho ukuthi ukuhluleka kwakho usuyayekela, akusho ukuthi ukuhluleka kwakho sekuphelile. Hluleka kodwa ungabehave njengomuntu vele osovele wathatha konke wakubeka ethala. Uthini mfundisi?
Ngiyakuvumela baba, mawusuhlulekile ila kufanele unikeze uNkulunkulu ithuba lokuthi enze. Ngoba kungenzeki kubantu kuyena kuyenzeka. Mawufunda nje iBhayibheli, baningi abantu beshayeka la kodwa mabevuka beyithatha bethemba uNkulunkulu, uNkulunkulu kuyavela. Lento ayiqali ngawe, lento ayiqali ngami. Kade abantu babeshayeka, kade abantu kwakuphela ngabo, kodwa uNkulunkulu evela ebahlenga bakhipha. That's why sinemhlabelo lethi ke nama ngazi ngiphunyuke kanjani. Mina ngizokutshela, uphunyuke ngokuthi ebuthakathakeni bakho uvela amandla kaNkulunkulu.
Ah, amen.
Siyabonga kakhulu, siyabonga. Ufuna ungena mpimandla?
Cha, ngenile ithintwa yizwi lapha kubaba umlalazi, kodwa ke before ngena bengicela libusise ngizobe senyangena.
Asithandaze baba wethu oyincwele, yise wenkosi yethu Jesu, ngithandazela nampa abalalele ekuseni emakhaya la besilalele khona. Angazi inkosi emiyo njalo ukuthi babhekane nani, kodwa ngiyathandaza ngegama lika Jesu. Akubona balwele bekubona baba wethu namandla bathwala njengoba wathwalwe Israyeli hlane linenyoka nofezela. Ngiyathandaza egameni lika Jesu, ngimelana lonke nalo lonke uhlobo lwemimoya. Izwi lakho lithe asikho baba isikhali esitolweni thina siyawuphumelela. Alibe njalo ke baba, izwi lakho liqiniso okhathele, liphilisa ogulayo, libuyisa ithemba koselahlekelwe yilona. Ume nabo baba wethu namandla evikini lonke, ume nabo besayokhonza uhlele mama gebhugebhu, vule la okuvalwe khona. Ngaye uJesu oyinkosi nomgcobileyo siyabonga ekuseni. Amen,
amen baba umlalazi. Sibonge i-submission yezwi e-powerful nakangaka. Lezwi mangeli analyze kahle lithi ungathi ulwile ungabuye empini, ungathi unqobile ungakaceli uNkulunkulu ukuthi akunqobele. Baba umlalazi, this was very very powerful. Let's hope nabahlale emakhaya balizwile izwi. Apostle wami mhlawumbe khona okuphethe kuyimemezela, ubaba uthena cha uphethe i-dessert akamemezeli lutho, ubuya khona.
Amen.
Usaya khona. Hayi, sibonge kakhulu ncwe kaNkulunkulu.
Amen baba, siyabonga.
Siyabonga kakhulu baba Apostle umlalazi. Siyabonga mntimande. Okuseqhulwini nje kule viki umhla ka 17 uLwesithathu u10 o'clock lapha esizameleni esizenzele community hall umhlangano wamadoda neinsizwa kuyoba i-men's dialogue ilapha ya eParadekop esizenzele community hall eParadekop elokishini. Siyawacela amadoda wonke ahlangane khona, Department of Health imema amadoda wonke sohlangana khona. Siyawacela amadoda waphume ngothilawo sibheke khona lapha eParadekop sokhuluma indaba ezimnandi. Inyanga yomama already, omama sebakhona kwiprogram. Nawe mawusafisa ukuthi ube ingxenye yeprogram ama Status Sundays, uyasithola sikhona la emsakazweni iVoice of Pixley. Nami uyangithola 073-9099-881, 073-9099-881. Sakazi.
Sibonge baba umpostoli nokuthi ke niphindele sikhumbule nathi si ngamadoda. Yazi kunento nje eyenzakalayo baba umlalazi sesiyaxoxa nje sesiyayixoxela ngoba akukho esangakukhuluma ngezwi ugebhulile waqeda ngalo. Sibonga nje ukuthi nabo baba umpostoli basasikhumbuza ukuthi nathi singamadoda siyadinga ukuthi siphinde sisondele la enkosini ngoba thina singabobaba siqhelile kakhulu la enkosini sesayithatha nje lento ngathi into yomama baba mlalazi
kunjalo impela kunjalo impela
no siyabonga mpostoli mhlawumbe ke sosonga yabona nesikhatsi sakho sesilimele we are sesilimele kakhulu songavala baba siyibisele emumva
si siyabonga kakhulu Ntimande ake sindlulisa amazwi okubonga kuwe mpostoli umlalazi ngenkulumo leyenhliziyo kaNkulunkulu namhlanje ekuseni sithi ke qhubeka njalo uNkulunkulu akusebenzise ngendlela eyisimanga siyafisa futhi ukuthi uNkulunkulu avikele ibandla avikele nomndeni wakho nibenze siyacela futhi impostoli ukuthi ke undlulise nasebandleni kakhulu ukubonga ukuthi lisivumele ukuthi wena ube ingxenye yohlelo lethu kube bebangafisile ngabe bathi hambolala emva kwenkonzo yobusuku bonke benibambile siyabonga kakhulu sindlulisa futhi izibongo la kwi production team madoda i production team yase Voice of Pixley inamandla ngendlela eyisimanga siyabonga Mtimande kakhulu aba abangakholwa abakholwa kodwa ke kubatshela iqiniso ukuthi ngikhuluma nje sihlohlelo leli ngilenza ngise vuku zakhe Kusholozi Park umfundisi use eNewcastle e-studio sino Mtimande nje yena yedwa sibonga kakhulu i-technology is very high sithi qhubeka njalo sicele futhi nama sponsors ukuthi aqhubeke asponsor lo msakazo ngalendlela eyisimanga sizokwazi ukuhambisa umsebenzi womphakathi nomsebenzi kaNkulunkulu ngithi e-studio siyabonga kakhulu ngithi umpostoli wenu umpostoli wabantu umpostoli umdluli thank you lord siyabonga nkosi siyabonga msakazi siyabonga mlalazi inkosi nibusise amen
amen
amen siyabonga
that was umpostoli host yethu ke uEugene Mdluli useyibizile ke inamba zakhe ukuthi nawe ke lapha ekhaya mangabe ufuna ukusijoyina ke ube ipart yale inkonzo sibonge nje ukuthi uyasibongela nathi si production team ukuthi cha hayi lokhu siyazama nje siyazama siyatotoba sihamba nani kodwa ke sesivala nje kunencwadi ka Matthew 10 ngizofunda nje lapha ku 30 ngiye ku 31 ngithi but the very hair of your head are all numbers do not fear therefore you are more than value than many sparrows Nkosi Musa mayibongwe amen
amen
amen siyabonga mpostoli
please
siyabonga baba
Okay. Sendixoxe indaba zenu lapha.